dana zita samwa ziziwe uja dana zita rako kanando mutambira ndino ziva kwandakava kandiona ndichitamba ndino ziva kwandakava kanando muimbira ndichibuditsa ziya kanando muimbira ndichibuditsa ziya Kana ndo mutambira ndo ita sendino penga.